I'm going to go to the police.
Oh, Bafethu, it's a good morning to you, Bafethu Mzansi. Lapho ngendawo ngendawo. My name is LAVAWS, pronounced Love, Sinkumkani yaseLole. Abandaziyo banibiza ngo Dr. Love once again, Bafethu, slice straight. Kwathina sazi ukuthi siphi kodwa ke pheka. Gcwele makula, gcwele everything. We are back with another banger episode, Bafethu. We are Josie Biscope lapho ku YouTube, Mfethu. Ungalibali ukushaya u-subscribe button. Uzomake sure ukuthi each and every day, Mfethu, siyatholakala lapho efonini yakho. Singumngane wakho, Bafethu. The name of the show is called Wena UyiCrush Yami. Xa ingabe, Mfethu, ne-crush onayo, Mfethu, ungalibali. Ungathethizeli, Mfethu, usibhalele. Make sure that you do right on us ku Josie Biscope, Mfethu. Sixelele ukuthi umuntu wakho umthanda kangakanani kwaye ke uhlalaphi, Mfethu. So make a show ukuthi Mr. Dr. Love uyafika lapho ekasi lakho ezoyenza kwenzeke mfethu. Kuno my brother lana oke wangibhalela efonini yami ivana le phone. Oke wangibhalela bafethu lapho ku Josie Biscope ku Facebook. Athi bheka Mr. Lovers igama lami ndingunkanyiso mfethu. Ngino cherry engimaziyo mfethu oyimpintshi yami for ixesha elide mfethu. Kodwa ke andazi ukuthi ndimxelele kanje. Ngimxelele kanjani, hayi le, hayi bo, wenzani my friend? Anazi ukuthi ngimxelele kanjani ukuthi ngiyamthanda. Mfethu, ngiyacela ukuthi uzwakale, uzomake sure ukuthi uyasinceda like you always do. My brother Nkanyiso. Shop, my brother Nkanyiso, Mfethu, it sends a favor ke. Ngibeke sure nami ngibone ukuthi ngiyagcwala istrato, Mfethu. Ngibone ukuthi ngiyamnceda my brother Nkanyiso. Mhlawumbe ngiwenze kwazi bani. Mhlawumbe leya friendship abanayo nogeli ingagcina mase sisuka thina la ikasi lakhe sibashishe bethandana. Mara sazi sami siyobona ngakhona. Yathohla. Tohle once again, ladies and gentlemen, like I said, igama ndingu LAVAWS inkunkani yale phansi eLole Bafethu. And watch this, namhlanje silana esitrateni Bafethu in the streets of Annandale. Sithi sami ukunceda my brother ngoba bekangibhalele wathi jonga mfethu, elami igama ndingunkanyiso, ngicela ungincede mfethu, kunomuntu engiyishaye ngayo sanibona, uGrand Yami. Oh mfethu, unkanyiso ungibhalele. Yeah, uthi mfethu kunomuntu oshanga manje ngathi ula estrateni ngithi ngimthole nyana. Ya Mzansi, unkanyiso bekangibhalele, eyithi ngihambe lesayidini ngibheke imoto ngagcina ngiyithola sengishayise imoto. My brother Nkanyiso ungibhalele wathi bheka mfethu, ngicela usondele lana mfethu uzongitholela mfethu umuntu wami mfethu, ngoba kunomuntu engishaye ngaye mfethu i-crush yami for ixesha elide. Mara lo muntu mfethu ngathi kahle kahle impintshi yakho Nkanyiso. So ngithi ke mina ngisondele mfethu ngizothola ukuthi kwenzakalani. Ya shocking yami. UGrand Yami. Ah mfethu ngifunana nengi out abathi ngunkanyisi diploma khona yi ayibona. Khona yi. Ay pemane kodwa mfethu. Oh unkanyisi va. Hayibo. Phela la sithina sesithola sesishaya nokushaya emakasi wabantu esingawazi phela mfethu hey. Ngazithola sewusekwi-crossfire. Uva. Hayi mfethu yini manje no?
Hayi talafazi.
Mfethu uzongishayisa ngabantu phela ngibazi la bantu basekasi lakho.
UGrand.
UGrand, kambani?
Ah mnandi mfethu.
Njami ngiloke ngiyazula la ngiyakuchekana nawe ngithi
mfethu. Ngifunana nalithekile mara ithe iyeza no no vele.
Mara mfethu ngithe khuluma nawe efonini uthe xa nifika apho uzobe sikhona.
Hayi uyafika nethemba ugcoke nale top engiyithandayo.
Yini yini usoka nezene outfit?
Hayi intonyana ngisitshela
mfethu. Shama matching outfit mfethu. Uyazi kuvele kubonakala ukuthi lo muntu mayemxelela. I'm sure uzo add ne spice.
Uzothola la ne starting.
Uthini Maria uzoke?
Ha, uyazi uzofika manje ngase.
Mara mfana uredi muzi.
Ha, uyazi mfethu ngimnandi dog.
Njengami sengisho phela bale. Bamba bamba ithambo ufanele igayile sa spirit mfethu le yanto ivavavuma yakhena phela mfethu. Jonga yazi mfethu khambani. Mina ngifuna ukuthi mayifika lo muntu lo if uzofika ke ifaka
two. Awuzofika na kanjani?
Bale yabazi ogeli bengasitalisa la kuzokhumela. Mfethu ke mina ngeke ngayenza ka like that mina mfethu ngithanda ukubaliza ke. Makunento ke engithunya ke le yenza ke. Kukhona umuntu ngiyongiblomisa mfethu. Eh nami khona umunye bengishaya ngaye phela iCrush nami ngine ngabana
njengoba umuntu engana.
So ngilindise singenzela ukuthi nathi singalini ngigcine sengishiswa ilanga ngoba manje kumele mangisuka yi ngiyongena elinye ikhathi
mfethu.
Yabo ngizama ukuthola ukuthi ngilungisele abantu into zabo. Mara ngiyakubona ufresh mfana.
Hayi uyazi.
Ah mfana ushayishay turn around bekubone
mfana.
Ngizinyezezinja. Aye ezinye zezinja mfana uyazwakala lo khambani
kodwa ngiyazi.
Ngathi ngimfonele ngokwami ebona ukuthi we mean business.
Baba mfethu uyangiblutika asho ukuthi usendleleni vele.
No yes. Shapa mfethu ningalibali ke like I said igama lami ndingu LAVAWS pronounce love asinkumkani yale phansi loli when the streets of Annadel no my brother lana unkanyiso mfethu osibhalele wasixelele ukuthi unempinti yakhe. Angathi uzibethe ngayo so uyibhalele manje uthi uringa nayo kuWhatsApp andazi nabe uyasirobha or sobhloma kuze kuphume ilanga elinye otherwise sizohamba phela njengami mina ngizobhaya mayengathi
akaveeaba kanjani asho ukuthi uyangibhayizisa lafasi kanje ubhayizisa mina
muthona uthi uyangithemba
manje masongathispecial ngathi ngiyakhala
prayer
uyangibhokangiyakhala
mana sizowina mina ngiyakuthemba nje
yakhala
asiye mina ngicabanga ukuthi besivaya
sibayaontime
ngashayisa imoto sibayia
khulela khulela
mfana
hayi lethekeni
yebo bona usitho gqoka ispace
kibe iyo lethekeni
oh kodwa utheni uzoshama matching outfit
yeah eish iyo lethekeni hayi lethekeni le bafithi hayi
mfana muhle
sizinto
sawubona mama yini ngathuthukile nikubulisana kanje vele zokala ngathi nishaya lezi vele wonibulisana kanje nishaya ngamahaka
hayi kwamanje lutho nje
okay ngicela ukungcolisa lo pink mfana faka ublack ngaphakathi
ngicela ukungcolisa
ndani zani skipani bona amakamera kwenzalani
masisi uxole xole xole mfana my manners njayami xole sisi wami igama lami ndingulovers nawubona nje I'm from Jersey by scope so siphusha nje ishow mama bathi wena uyiCrush yami so mayingabe khona umuntu onecrush yabo emntwini uyasibhalela ke thina sisikhawuleze sifike lapho
so intwana yami ifuna nisize nami ngisize siyobheka icrush
yabo obheka hayi mina ngingale angeke ngiansarishe because my brother is here nawe ulana uzoyikhulumela ukuthi why ebhalele thina because ngibizwe nguye kahle kahle
okay
so bengithi mhlawumbe my brother ngasichazela njayami ithi mina ngingayenzi lezi ezokuringa kakhulu khamba
njayami kahle kahle talavazi bengishaye ngale ngane yabo since fele ku achoose ngingafuni ukusho ngendlela embi mithizeni yabo kodwa nje ngiyathemba naye vele the way bengenza
mara njengami wena
uyabona
ngeke phela okay qala ngicela my sister before iphendule sibali cause wena ngathi mhlambe ngathi ufuna ukudlala ngathi or udlala ngoma sister
kama
phela mfana uyasho ukuthi achoose yakho le now it's not easy ukuthi uvele ukuthi
achoose yabona uyayicaba feli cheram akuyazi ukuthi akusinto engathi ngiyajabulela yabo mhlezi ngitshela yena inkinga zami
mfana ithi ngathi mina ngiringe kakhulu mamake uyayishola la my brother
uyahlanya lo
mina nezabanga manje
kanyezi
awasikho futhi so ngazi ukuthi ngiyahlanya mama
hayibo mina nezabangani from high school sineminga emingaphiswani
maka ngizamile ukubonisa mama
ngicela isondele ngapha hey lama trans
la ngizamile ukubonisa makasiphe masuthi kwenzakalani
ngicela isondele ngapha lama trans bela agcina seshayisa mfethu into esingayazi
into esingayifuna sondelana la speak ngitshela ukuthi yabangani le outfit engithengela outfit
hawo njalo ngibonisa buya bona ama outfit nje yami
sihlezi sithengelana yonke into senzelana ngithi sabangani
maka leya
yeah ngiy understand
maka lovers mfethu angeke ukuthi abangani sithenga igiphi ezibhalwe ukuthi lovers uthi singabangani
nina nibhala amagama ethu kuma t-shirt wenu Man, that and it's an easy way. You can't do anything.
What's in what you are standing?
I linger, Minum Yanis, Kobanga Bonutil and Taka and Atiba Serias, get Tela Sabanga and Suga Pilok Shop.
I see them.
Unendom, Pinkanes,
Unendom, this man.
I'm Talavas.
I'm Marunka. I'm telling you, you may allow to born with
this.
Minam Sang and Alan,
we are
planning.
No, anything for the Angias, no good. Don't
be the moon. Uno won't phone, and said no, I see Pengim Chelting wouldn't.
Marandam, now you're going to be the Montez of Sayers, the Wizard,
all
the to tell a man, the castle got my pride, and Nati and was a man's angle. Come on, man,
I'm shooting. I want to go on Bonaranjan.
I'm fed like a slain, fed. Ah, Madam, why went the gun? Why went the gun?
Yes,
Sunday. I see, I'm not funnel and then you and I'm a band to pay.
I'm not going to go
on. Because money is still going on, that is too much for me.
No,
I'm a As a friend.
As a friend.
Okay, how long? 8 years.
8 years,
Bram.
8 years old.
Why
not? I understand.
Sometimes I'm born as some goodness in his in the fit. Ugusi, like a funum talel, Muntutiam Tand and Gendabanayum Nala way in fit.
In Chelwuti,
like Kugutum Kalel,
Chewam, Teng is all. And he yang, Marunga no amuchi,
I'm not going to be able to do this.
Tell us, Louis.
Mamela,
Sala Fed.
Mfethu, wena ukuthi abafuni
sengathi inkinga yami. Talafazi ngibize wena phakathi ngikutextile
phakathi ukuthi uzongisiza.
Ngibize wena ukuthi uzongisiza phakathi. Baningi abantu engababiza phakathi. Baningi abantu engababiza. Ngibize wena ngoba ngikuthemba phakathi.
I-crush
ngibize wena ngoba ngikuthemba phakathi.
Ngithi le crush yakho ayikufuni.
Abheka sala mina ngizozama iplan
nasho. Mfethu nami ungamfethu nabi i-crush yakho ungayithumeli
message. Ngizozama iplan phakathi ekseni.
Sure.
Ngoba usizo lakho.
Thank you njayami.
Asiphe.
Mina ngiyenzile into yami atleast uyazi ukuthi abakufuni mfethu. I-crush yakho ayikufuni kawo. Mfethu kuyenzeka mfethu ukuthi uthumele umuntu i-message mfethu naba umlande ku-inbox mfethu umthumelele i-message ukuthi ngiyakufuna kushaya ngo-blue tick. Uzama ukumthumela enye i-message kushaya ngo-blue tick mfethu. Kusho ukuthi akakufuni. Manje my brother ufuna ukublema mina. Ah bafethu. Mara anyway ngihappy mina ukuthi uyazi no ukuthi abamncanywa une-crush yena bene-crush nawe useka free uyazi ukuthi akamfuni sengaqhubeke beyimpintshi yakhe. Mzansi lami igama ndingu-LAVAWS pronounce lovers and we are iJozi Bioscope mfethu. Ungalibali ukupressa that subscribe button mfethu. Every day sizohlala sibe khona lapha efonini yakho mfethu sikuzisela all the good content mfethu. Ubone ukuthi kwenzakalani imhlole esidibana nayo la eMzansi. Ungalibali mfethu ukusithumelela i-message lapha ku Facebook uthi Jozi Bioscope yonke indawo. Anyway, till we meet again, atosha.